Afetwa yeso sisi athi lo mzimba uthipa ngokubithempeli kaThixo betwa yenza abafana ethakwazi unikela lo mzimba ngihlale nawe mahala. This is the temple of God. Angikwazi ukunikela umzimba wami emfaneni ngihlale naye mahala, but this is the temple of God. Angikwazi ukulala ngawo ngenza isex ngashadanga. This is the temple of God. This is the temple of God. This is the temple of God. Angikwazi ukufaka utshwala kulo. This is the temple of God. Angikwazi ukufaka ugwayi kulo. This is the temple of God. Angikwazi ukufaka isinefu kulo. This is the temple of God. Angikwazi ukusa lo mzimba uyodweba zinyanga ngereza. This is the temple of God. Angidingi intambo ezogada lo mzimba, but this is the temple of God. Ekuswala uphila kimi, ngihamba naye. Noma ngibheka ethekisini ungena naye. Noma ngihlala phansi uhlala nami, noma babekele endleleni ngihamba ngena kwesaba, because yena unami. Athi uDavid, the Lord is my shepherd and I shall not want. Even though I walk, I fear not. My God, my Jesus. Alithi iBhayibheli uthanda bonke abantu basindiswe. Hallelujah, hallelujah. Uthi weni na nonke enomileyo wozani nizophuza kimi. Athophuza kimi akasozoma. Ah, Jesus. Uthi weni na nonke enisindwayo nemthatheleyo wozani kimi nizakuniphumuza. Ah, kungenzeka kunezinto eyiphezu kwakho. Hayi, kungenzeka abantu bakubuya hleka emini, but ebusuku uyakhala. Ngizokutshela ukuthi uyabiza ntambama. Uthi weni na lonke elisindwayo nelikhatheleyo, uthi wozani kimi ngizakuniphumuza. Athi elami ijoka linzima. Ah, Jesus. Athi ngizakunika ukuthula. Athi u-Isaya, wozanini sixoxe indaba. Athi nokuba zibomvu njengegazi. Athi ziyabamhlophe ukudlula uboya bethu. Athi nokuba zibomvu njengegazi. Ziyabamhlophe ukudlula uboya bethu. Athi uJohane, bhekani nanti udlu likaNkulunkulu. Athi lisusa zonke izono zezwe. Athi libhekeli nanti udlu. Athi umhlabeleli lahlatshwa ngelinye ilanga. 2000 years ago lalenge esiphambanweni lingalengi ngobalenga, but lilengela mina nawe. Athi umhlabeleli, bhekeni imvana kaThixo. Athi mbhekeni umbeli wabonayo. Athi mbhekeni wasifela thina boni. Alithi iBhayibheli babemthuka, babemshaya, bembiza ngamagama onke. Lithi iBhayibheli babemkhafulela. Lithi iBhayibheli bemthwesa isiphambano. Lithi iBhayibheli wayehambewa, but akazanga give up. Wathi, no matter how painful it is, I will die on their place, because bangabami ethi ngilosi. Ayikhuluma noMaria, uyakuzala indodana, uyakuyibiza ngokuthi uJesu, ngokuba iyakusindisa abantu ezonweni zabo. Unamandla okusindisa, unamandla okusindisa, unamandla, unamandla, unamandla. Ah, Jesus. Ithi iBhayibheli uyathanda ukukusindisa, nantambama uyathanda ukukusindisa. What you need to stretch your hand and say, Lord, here I am. My God, uthi u-Isaya isandla sakhe asincinyane ukuba singasindisa. Nantambama wehlile, wehlile ntambama. Elithi iBhayibheli wehla, wehletane, wabhekana noMozisi. Wathi izwile ukukhala, izwile ukukhala, izwile ukukhala kwabantu bami. And I have come down to deliver them. Izwile ukukhala, angazi for how long ukhala, angazi for how long, but ngizokutshela ukuthi uzwile and ufuna ukukusindisa ntambama, ufuna ukukusindisa ntambama. Ah, my God, my Jesus. Abaningi bathi, it's not yet my time.